Sanibona nami bakwethu King Nuba lobo sebili boqa umuntu ogcwala kahle zenze ngifikile bakwethu le eWalter Sisulu University njoba ngazi nalo ukuthi ngikhiphile his song hit ama hit ngikhiphile inkosi yasezweni izilo ntwa bakayizwa le hit ngibalethele ngisukele emzimkhulu eyidatha sengifikile la eWalter Sisulu University ngizosubmitha ingoma yasezweni lethi ngoko nomona yabo zoba submithela ingoma yasezweni nathi iMSB lethi ngoko nomona ithi ngicishela ntoni mike
I'm going to go to the house. What's the right of your man?